Sanibonani iqembu lika Abuti. Sawubona Captain A. Uyini umsebenzi esiwuthunywe namhlanje? Ufanele sisebenze ngokushesha. Maningi kakhulu amaplastiki asemhlabeni. Sizokwenzani ke? Sidinga usizo lwawo wonke umuntu. Ijubane. Mina nginejubane elikhulu. Amandla. Mina nginamandla. Ukundiza. Mina ngikwazi ukundiza. Ukuhlakanipha. Mina ngikhaliphile. Kulungileke iqembu lami, asambeni. Maningi kakhulu la maplastiki. Ngeke sikwazi ukuyenza sodwa lento. Sidinga usizo lwawo wonke umuntu. Yisikhathi sokusebenzisa isikhali sethu esiyimfihlo. Imfundo. Hambani ke iqembu lami, hambani, fundisani. Sikwenzile. Siphindile futhi salisindisa izwe. Nenze kahle iqembu lika Abuti.
You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.